isithandwa sami. Akukho ubuhlungu engikufisela bona. Yingakho ngiye ngizidele mawusuka ukuziwele kumina okungenani lezo inhlungu ziphelele kumina. Yingakho ngiye ngidele isikhathi sami ngakho isikhathi sakho nase kubuye kwenzeke sigcine singasebenzanga ngoba uhluleko kwakhe iqhinga lokumbona. Kuphela isikhathi eside singabonananga lokho mina kuyangilimaza. Manje ngiyafisa ukwazi. Ukuthi makungenzeka ungene ecathulweni zami bese sishintshana ngokwenza usangaqhubeka yini mina ungithande. Uma kwenzeka ngikhohlwa usuku lwakho lokuzalwa masungikhumbuza ngingaliboni iphutha usangaqhubeka yini ungithande. Uma kwenzeka kuphela usuku ungawutholanga umyalezo uphuma kimi uma ngithola ovela kuwe ngingawuphenduli lokho kungenza ukuthi uqhubeke yini. Thande uma ngithatha isikhathi sami ngisabela abangani bami sigcine singavelanga sakho usangaqhubeka yini ungithande cha umntana omuntu angiyilo ukuthi nje ngiyafisa ukwazi ukuthi uma ungangena ecathulweni zami bese sishintshana ngokwenza usangaqhubeka yini wena ungithande njengoba mina ngikuthanda.
Would you still love me? Would you still love me? Could you still love me? Could you still love me?